Yo, what up, people? Welcome to day 8. Day 8. Sisakhona le story lesithi isidingo. Ayafani isidingo asisekho. Ngisho kuthiwa sikhona noma asikho. Isidingo vele, isidingo kade sadlala kuzokuba imanje sikasazi isidingo sasi ukuthini. Yabo. Kuma isidingo bese mina nje mhlawumbe sidlala isidingo ngoba kunesidingo. Kodwa manje sengiyabona kunasidingo. Kodwa sikhona isidingo. Maye kuzokuba imanje ngisadidekile yabo ukuthi isidingo sesidingo yini vele. Yabo. Ngicazi nawe mhlawumbe ubuka isidingo ongasazi isidingo sokuthi ubuka isidingo ngoba usazi isidingo sesidingo nawe yabo. So but siyasibuka isidingo ngoba sitshe sikhona isidingo saso kanti asazi noma sikhona. Kuzokuba imanje angisazi isidingo sesidingo yabo. Kubekeka ngami nje ngabe ngithi mhlawumbe sisakhona ukuthi isidingo kuyafana futhi noma singakhona isidingo sokuthi sibe khona sisekho yabo. Angazi mfethu sikhona asikho ngoba manje isidingo sasa sisazi isidingo sasa so angazi yabo yabo nje isidingo mfethu isidingo nje siseyinye into nje mfethu yabo. Kodwa ke asike sithi ukuenjoya kancane bafethu uday 8 sibone ukuthi usiphatheleni yabo. Nami isidingo sale video engenza angisazi kodwa ngicase inesidingo sokuthi ngiyenze yabo. So nje iningi idinga engingazazi mfethu yabo ningakhulu cool.